Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Gopala, Krishna Krishna, Hare Krishna.